Abakunzi b'induzi z'ibindi baramutse nongera kandi ngabana miriwe bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mwizi rero Induni TV idasiba kwamwazanira amakuru ashushe nk'ino cyane ku bakinnyi b'abarundi bakina hano wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorezi abakinnyi bakera bamwe twita aba legende n'abandi batandukanye nkuko mwizi rero Induni TV tumenyereye yuko twama dukora ibiganiro bitandukanye n'abakinnyi b'umupira w'amaguru ko uno munsi turaza gukora ikiganiro n'umumenyereza umugwi wa Urunani n'umumenyereza rero uwo mugwi wa Urunani n'umugwi wa basketball ikibanza tuko dukoreramo akina tuza gukoreramo ikino kiganiro ni kibanza cyo kuri arena turagarusi hama ikiganiro tube tugitanga hano umutumire wacu ni umumenyereza asanzwe amenyereza umuguru nani nawe uwitwa Patrick benshi bazi Mwishi wa mamu hamagara Patrick, abandi bagamu hamagara Richard, uno munsi aratakutubwira karriere yiwe y'umupira maguru atubwire n'amazina yiwe y'ukuri. Patrick amaze gutahukana ibikombe bitatu kuvaho ashikiye mu mugwi wa Urunani. Araza kutubwira byinshi Patrick ndakuramukije.
Ego ndabaramukije kuri Radio TV Ndundi.
Benshi bazi yuko witwa Patrick, abandi bagaho hamagara Richard, amazina yawe y'ukuri nayahe?
Jana vuga ko nitwa Ngirovugo Patrick Richard na kazina nyene ko muri quartier abantu benshi baba bamenyereye kuba Interchari usanga rero izina rero abantu yo mu bana bakwita Richard cyo cyorwa ko gifata cyane kuruta rijya riba ari kuri document rya ariko izina ryanje neza riri total ni Ngirovugo Patrick
Ngirovugo Patrick ninde
ya ndumenyereza wa basket ya ndumenyereza wa basket muri no mwanya abamenyereza umuguru nani
Patrick twama tubona abamenyereza kumbure benshi bamubaciye mu benshi babaciye bakinye umupira w'amaguru yabo umupira w'amaboko Patrick wewe ntihigeza kina
ya ego narakinye umupira w'amaboko basketball natanguriye muri equipe itwa Rizami mu Cibitoki ndakina imyaka igira itatu mwaka wa mbere nari vice captain wabo ama mwaka kugira kabiri mba kapiteni no kurikira mba kapiteni ama tunyo na che njamu mu ekipe Urunani a naho nyine natangwe kwa kina nibagiye ni saison 2007 2008 j'espère 2009 2010 ama chamara kufata decision kwa umenyereza
kubifuza kumenya ikibanza wa kinamwe ni kibanzi cyahe
je narumweriye na kina gatatu kabiri ya juste kenshi nakunda gushuta cyane
umugwa wa mbere watanguye kumenyereza nuwahe
ya navuga ko umugwa wa mbere natanguye kumenyereza yari yo Rezami B urumva ni imwe ukina muri division ariko ugafasha abatoyi bawe kugira nabone bagume bakomeza hama rero mbandanya nyiruko niho Urunani bashobora kubona ko ari cyo nusanga mfashije canja mu muguru nani mba assistant coach umumenyereza witwa William
nyuma yaho byagenze gute twagiye tukubona mu gihugu cy'u Rwanda byagenze gute kugira umugwi wo mu gihugu cy'u Rwanda ukugomwe
ya novuga ko muri rusange icyo gihe namenyereza iyo Rezami B apre yuko Urunani barangomwa cyangwa mu assistant coach igihe kitari gitoyi kuva 2010 gushika 2017 niho naciye ngaho ariko icyo gihe cyose narifatanya na ekipe y'abakobwa ekipe y'abakobwa rero bashobora kuba natangwe naho 2013 yitwa Berco Stars ariko yahinduye izina isigaye yitwa Guardiatos urumva byose narabikora kandi nibyambuza gukora kuko yari ibibuga byari na hafi twagira entraînement kuri departe kuri Teria Parke ruguru ya RTNB hama bo nashobora kuba bafite umwanya wabo gukora n'ama match kenshi niyahura wasanga dukinye match nka 11 abakobwa wasanga n'abahungu bakina 13 midi urumva nivyatubuza ko akazi ndagakora bavuga ko muri rusange niko natangwe yamenyereza ariko bitabuze yuko ngo mfasha deuxième division y'Urunani deuxième division y'abakobwa nyene yo Berco Stars byo se yaga kwani ibintu nakora kunda ya novuga ko muri rusange nico hama 2017 niyo nabaye kuronka amahigwe yo kuba nogenda mu Rwanda kumenyereza umugwi witwa Reg ariko ico gihe nagiye ndi mu assistant coach hama mu mwaka utarahira neza umenyereza ari coach principal abarongo ekipe nibabyumva neza bashaka ko babangira icyizere bavuga ko nashobora kuba nufata ekipe ndayifata mu kiringo cy'umwaka wa 2019 niho twasanga barikanye gatoye n'amasezerano nasanga yaheze kandi n'ibi bya covid byaciye byinjiramo amashobora kuba mu gihe gito yifata ekipe twa Tigers niho nafashe ekipe twa Tigers nabo nyine covid isubira kandi kugumirimo ari ndende niho nacyo mfata na decision yo kuza ino mu Burundi
mu kiringo cy'umwaka w'umenyereza umugwa rugby BBC wo mu gihugu cy'u Rwanda wawufashije iki
ya novuga ko muri rusangi muri uwo mwaka twarabashije kuja muri mu mahigano ya karere ka 5 ka zone 5 ico gihe twafashe umwanya wa gatatu twari nyuma y'aba ekipe zibiri zo muri Egypt abara bo muri akarere barakomeye muri basket n'usanze muri Afrika barakomeye muri basket twafashe place ya gatatu turonga amahirwe yo kuja kukina Coupe d'Afrique Coupe d'Afrique twikinda muri Egypt none dufasha kuronga umwanya wa gatatu muri nani twarimo muri mu ma groupe twarimo twarusa amahirwe yo kukina phase kurikira novuga ko muri rusangi rege n'ivyo turavye n'ibikombe bitandukanye bindi vyandi mahiganwa ari lokale za gisembe lokale gisembe international amatuna yose twashowe kwa twakinye mu Rwanda yose twaratwaye ariko ntitwarose amahirwe yo gutwara shampiyona yo mu Rwanda ya twaguma tuba turabakabiri gusa
tukoma tubona iyo bamenyereza b'abarundi bagiye kumenyereza mu mahanga nko cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda bama batwara abakinyi b'abarundi Patrick wewe byari bimeze gute nta mukinyi w'umurundi yatwaye mu gihugu cy'u Rwanda
nabakinyi nashobora kuba n'ubwo ngo naratwaye hafi ariyo mukinyi yaje turakorana gatoyi ariwe Ngenzayo Mariki wari ngaha ari mu runani niwe twabaye gukorana muri ekipe ya Tigers ariko muri rege cyangwa muri ziya ekipe zindi zikomeye urumva ko kenshi barondera abanyamahanga de difference abanyamahanga bafise kenshi usanga abantu bafise amagabari barebare bafise nguvu nyinshi urumva rero amahigo rero ngana twakora na basket yacu n'abantu kenshi bato bato batanga nguvu nyinshi ariko technique mabari bo ya novuga ko muri rusange ari ico kitatumye umuntu yiyumvira kubatwara cyane kubera bararimita abanyamahanga nibarenza abanyamahanga muri ekipe zibiri numva urinze ufata iyo show yo kuzana umunyamahanga usana umunyamahanga ari ku rwego rwo hejuru
wamenyereje mu gihugu cy'u Burundi usubira umenyereza mu gihugu cy'u Rwanda itandukaniro ni riri hehe hagati y'umupira w'amaboko wa basketball wo mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda
ya itandukaniro ririho no bivuga ko no biha ruhande impande zibiri itandukaniro ririho mu Rwanda bashiramo amafaranga menshi bashiramo uburyo bwinshi nico nakondugiye ko bazana abakinyi benshi barabahemba neza cyane ama itandukaniro ririho ngaha naho mu Burundi ubu niba biriko biraza bariko barashiramo amahera bariko barahemba abakinyi byose abamenyereza kare n'ivyabaho numva ko ari ico ariko urabye n'umupira wumva iyo umuntu amaze gushiramo uburyo bwinshi umupira urateba ukaja kuri yindi nivo ikomeye cyane ariko urabye kuri keso ya tara kuri keso y'abana bazi umupira sinzi ngene nabyita mu cyongereza bita amasqueeze amafundamento ya basket ya urabona ko mu Burundi ari abana bari kuri nivo imeze neza cyane kuruta mu Rwanda
kuva ngaha uri mu umenyereza umugwa Orunani B ugacigenda mu gihugu cy'u Rwanda ukabicegera mu nyuma ukaza ukaba umenyereza mukuru wa Rugby BBC biri mu byatumye kumbura umugwa Orunani uvuga ati umwana twareze tukwiye kumuzana hano mu gihugu agaruke abe umenyereza mukuru wa Orunani
ya novuga yuko nagiye mu Rwanda ndi mu assistant coach muri ekipe y'Orunani sinabaye deuxième division narayifasha nyine kubera nyine ukeneye ko abana batera imbere wafashe umuntu aba hafi ariko icyo gihe nagiye ndi assistant coach w'Orunani muri byo gutangurira 2010 icyo gihe cyose mu bikombe twagiye dutwara ari iby'akarere ka zone 5 ariko kujya mu makuru d'Afrique turi kumwe n'Orunani byose nabitwaye ndi assistant coach icyo gihe nyuma twaciye dukora na Aaron Kagabo novuga yuko rero Urunani ni famiye kugira ngo aruke sininzi ko ari kubera ibyo bintu umuntu ashobora kuba yaragize ko ariko Urunani ni famiye ni ekipe nabayemwo nakuriyemwo washaka naro mahigwe no bana rarose kugira nje mu Rwanda barasano bambonye niwe ari kugenda uko nyene sinari kugenda uko nyene ata ekipe mfise ata hantu ata visibility hari navuga yuko rero kugira babimbwiye ni vyari vyoroshe gufatira iyo ngingo ariko me kubera ari ekipe yanje ari famiye ama numva ko atakibazo nzobagirana nico gituma nafashe iyo ngingo yo kuza
rwaho ugaruse mu gihugu cy'u Burundi ugize imwe muri recruitment z'abanyamahanga badasanzwe bamaze kugufasha gutwara ibikombe bishika kuri bitatu tubwire nk'abakunzi b'umugwa Orunani ndese n'iciyumviro iciyumviro cyo kuzana abanyamahanga cavuye he
ya novuga ko muri rusange Orunani ni ekipe nziza ni ekipe ifise ivyo imaze kugera ko amateka menshi uranga muri ekipe ziri nga washaka no muri Sureje kwa ne ekipe FC zone 5 zitatu no vuga yuko uravye umwako heze ni resitani zari nziza nkuko bazishaka uravye n'uburongozi bushasha bwari buje bwifuza yuko ekipe yaguma kuri nivo yahoramwo izina rigume riduga n'ubabanya makungu rero niho bafashe ingingo yuko botangura bakajana umenyereza hama muragacaje muri okritima byose no vuga ko cyane cyane ingingo na decision nini ya cyane yari kubarongoye umugwane w'abasore ubujyo general abapopoza nkabwira ibintu ngire two kubaka ekipe ngine ndavyumva nabo bakagira amayidi kwa benshi basanga barekinye basket n'abataye kinye bare bari mu giye kirekire cyane uravye nk'urongoye ekipe ubu yarabaye muri komite y'urunani kuva kera kuva je nkihari yari secretary ico gihe urumva rero basket yarayizi yarazi bikenewe yarazi ikintu gikenewe kugira ekipe ikomere navuga ko musangi nico twaragiye hamwe turabishira hamwe turumvikana turavuga ko twarondera abakinyi kuri twubaka ekipe tutarinze kurondera gusambura nyuma ekipe yo ngasanzwe ari ngaho
ihangiro ry'umwaka urunani ryo muri uno mwaka ni ryahe
ya navuga yuko objectif y'urunani nuko twara ibikombe byose bishoboka ariko ibyo bikombe byose biva mu gukora imana niyo dufasha tukaje imbere kaduha amagara ya ndibaza yuko byose ni gukora abakinyi bumva ko basabwa gukora ama abarongoye ekipe nabo bagashiramo uburyo urumva byose ni ugushira hamwe nitwashira hamwe objectif yacu nuko dutwara ibikombe byose bishoboka
naho hakiri kare recrutement mwakoze mubona yuko imaze kubashikana kucyo mwifuza
ya no vuga ko muri rusangi nikimenyamenyo urabona ko ibintu bimeze neza urabye ibikombe bitatu tumaze gutwara muri aya mahiganwa tumaze gukina uravye n'abakinyi ingene bamaze iminsi bakinana urabona ko arimo kumenyerana yari aho match ya mbere twakinye ukabona ko tudahuza muri je ariko urabona ko arimo kumenyerana kandi ndumva yuko nakidashoboka imbere y'Imana titapti buhoro buhoro ibintu bizogenda kandi objectif niyo gutwara igikombe
ku bantu bariko bararaba indungi muri kano kanya batazi umupira w'amaboko batazi umugwa urunani abifuza kumenya abakinyi mwaguze n'abakinyi bava mu bihugu ivyahe
ya novuga ko muri rusangi hariho mu Kenya hariho abasudani babiri umwe muri abo basudani umwe wowe yavukiyeyo akurirayo asakano k'ikiganda gakeye hama hariho no ari usanzwe ariko ari umurundi yahora yiga mu Rwanda aramaze igihe kirekire nk'imyaka ine nawe nyene yaraje usanzwe ari n'undi mukongomani w'umenere yanavuga ko muri rusange nabo bakinye dufise wasanze n'abandi rero twagiye mu maekipe yo ngarukare
ibikombe bitatu igikombe cy'akaruhuko cya vacances igikombe cya super league igikombe cya cincungu z'i Burundi ibikombe bitatu utahukana Richard tugira ibanga wamukoresha kugira ubashe gutahukana ivyo bikombe
icyambere ndabishimira Imana kwanza icyakabiri no gushyira hamwe icyakabiri no gushyira hamwe ibanga ririho nuko dushyira hamwe utanguriye hejuru gushika hasi utanguriye muri komite ya ekipe abarongoye umugwi ugiye mu bakinyi navuga ko niryo banga ryabaye cyane kubera iyo abantu iyo tutaba turi hamwe iyo batazana uburyo bashyiremo uburyo abakinyi batitanze publike itadushigikiye urumva yuko atakintu umuntu ashobora gushikako navuga ko iryo niryo banga rya mbere twari timu waka ekipe yose uravye mu bakinyi muri staff technique uravye mu ba komite ya ekipe abarongoye ekipe uravye mu bafans bavuga ko twari hamwe ibanga nuko twari hamwe
twa tubona muri football kenshi abakinyi bahabwa ama recruitment tuvuge yuko bakinyi igice cya mbere cyiganwa ariko mu nyuma igice cya kabiri nibagikine kubera baheraniwe kuri urunani hoho mwari suganyinje gute
ya novuga yuko cyane sino jamuri fond y'abarongoye ekipe y'ubutunzi bwa ekipe yuko bagira gute ariko ikintu kimwe nuko nzi n'abantu babagabo n'abantu babashinganahe n'abantu bari responsable n'abantu bafashe decision babona yuko ibintu bizoshoboka kandi kimenyamenya je ndabona ko ibintu ari bo gushaka kuno mwanya ari le conditions z'abakinyi ari le conditions z'abamenyereza ari bikenewe kugira ekipe igume yevoliwa gushaka kuno mwanya nta muntu arabura ikintu kandi ndizeye yuko ubaravye uravye communication yabo ndumva ko atakibazwa unari ni equipe ikundwa n'abantu benshi ni equipe ishigikiwe uravye ngaha mu Burundi wacu uraba mu Gisagara uraba ruguru uraba ugiye mu mahanga n'abantu benshi bashigikira ndibaza yuko kitazoba ari kibazo kandi kugira bafatiye iyo ngingo nuko bafashe ingingo babona babona hano ibyo bintu bizova
ngunda gufatira uturere muri football cyane cyane bivanye nuko nakinye twama tubona abamenyereza benshi baronsu ibyigwa by'ubumenyereza muri basket wo byifashe gute
ya no vuga ko muri rusange ivyigwa ngaha jege na iruka ngaha na ama formation ya basket na ora murara ronga mahigo yo kugira aho sindakubwiye nashobye kuba no ronga ama amashanse yo kujya muri izo za Coupe d'Afrique ariyo ni equipe ko Bercostars uyahindutse Gladiators ari urunani na ama licence na ama diplome umuntu yari afise byari bya bindi nyene byo gushakisha karonga ama formation yo kare ibintu by'amashyirahamwe yari mu za light player ari ibintu bya Sports Sans Frontières niho basanga ariko adoma formation ibintu bijyanye na basket ariko muri usanga ari sport muri usanga ari sport yose bivanze ariko yo novuga yuko igihe nari ngana ama formation yariyo ariko ndibaza yuko hari abaye umuntu kibazo cy'ibintu byo kurongora ama federation ugasanga ariko baratatambaho amatati urumva kandi iyo matati ariho hari ibintu byiza bitaza hari ama opportunity abantu benshi babura ya novuga yuko ndibaza yuko uravye rero ubu ndibaza abarongoye basket nibaza bakicara hamwe ndibaza ko ayo manani azoshoboka nk'uje ama iyo nivo gushaka kuri uno mwanya nivo ofisi ya basket inyemerera ko noko cyano hariho hose
ashobora kwemerera
je nivo ofisi ni iranyemerera uko cyano hose muri nani ya FIBA novuga yuko zose nazikoreye mu Rwanda ziciye mu Rwanda ni byari byoroshe ya ni byari byoroshe nk'umuntu w'umunyamahanga kuronka gukorera yo amahugurwa hari ariko novuga yuko ndabishimira Imana nko kongoma ngaruka ndagaruka ariko novuga yuko nabandi rero cyangwa barongoye federation ya basket bo komera bagashiramo ingufu nyinshi kubera atamu entraîneur afise niveau atabumenya afise kugira zohe ibintu umwana bizoba ari kibazo usanga umwana uriko ni nko guteka nko guteka ikintu ugafata washiramo umucanga cyangwa ugashiramo ikintu cya bateri ukagiteka ngaho ukagishira mu ndya umva nishano gutese kubera kutamenya nubu bitese kubera ubizi gatya ibateri ndibaza kwirasha ushizemo ibi byase ndibaza ko bisha umva rero muri rusange rero nuko twogerageza tukaronka amahigwe tukaronka amaformation menshi ko ari abatrainer menshi ngaba bariho ngaha kandi babikunda kandi atagira ayo manifu atari kubishaka kubera kubura ayo mahigwe rero novuga yuko bogerageza bagashyiramo izo ngufu bakaronka abatrainer bakaronka izo nivu n'abakinnyi bagenda ku rundi rwego rukomeye
twarabonye mu nkino za Road to Ball umugwi wa New Star waserikuye igihugu twarabonye utwaye abakinyi indwi ba urunani ndese n'umumenyereza ari wewe Patrick byagenze gute umugwi wa New Star ubegere kugira ushobe gutwara abakinyi banyu ndese na wewe
aje no vuga ko mu rusango urabona je ndumenyereza byo ndinakunda kubwira tuba turi mu kazi iyo abarongoye ekipe bashobora kuba kubwira ati ekipe yavuganye n'indi yuko mwogenda mugiye gufashanya kubera kenshi ijambo ryo gufasha ari ingora kenshi kuvuga yegeye kenshi casanga navuze ati murafasha sinzi ko naturally sinogishira muri sase ngo umuntu amugaye ngo ukimuga ndibaza yuko yavuze ati reka tugende dufashanye hama duserukire igihugu numva ko niyo obusi yabaye ku barongoye ekipe numva rero bamaze kubimbwira abarongoye ekipe aribo bantwara nabo bagira gute nabifashe ko ari ibintu byoroshye cyane ndategereza kubumvira
ngo twara abakinyi indwi bavuye muri unani mu byatumye uno mugwe wa New Star witwara neza mu nkino za Road to Ball
ya novuga ko muri rusange soko batwaye abakinnyi b'urunani ko aribyo byatumye bashobora gushika kuri nivo ikomeye kugira baronke ishanse ya kalifikasiyo y'indi ya elite gases novuga ko nuko bashize hamwe gusa nuko bashize hamwe abakinnyi barashiramwe barabyumvikana barongoye ekipe ya Mr n'abarongoye urunani baravugana barabikinnyi bahuriza kuri abaserukira igihugu novuga ko muri rusange atari tutashoboye kuba twatsinze kubera hagiye abakinnyi b'urunani ariko numva ko zari zindi nguvu ziyongere kuri izo New Star yari ifise numva ko byabaye ikindi kintu kiyongereye cyane cyatumye biri mu bintu bishobora kuba twarigenjeje neza muri ajya mahiga
narasinze umugwi wa Sudan musubira mutsinda umugwi wa Kenya Ulinzi ngaho mu mezi ari imbere muzoserukira igihugu mu gihugu cya Afurika y'Epfo mutubwire ihangiro byanyu ni ryari
ya no kumva yuko je ihangiro ryanje nkumenyereza tutarama ko ari kamvuge ndi ngaha nkumenyereza objectif nuko twoshobora gukira ama finale ya bash mafinali ya bar komba ni iteka ku gihugu ni iteka kuri equipe ni iteka ku mukinyi ya novuga yuko niyo objectif niko twoshika kuri yashoboka kandi tutibagiye ndibaza yuko ni iganwa abashobora kuba bashize mu buryo bwinshi aba ariko bategura nyene abajyanye niyo bar urumva yuko natwe tuba turonkeho ari abakinyi ari abamenyereza ari ama club ndumva yuko ari objectif nuko dushikariya mujya finali ya bar
biravuga yuko mwarenganye igihe muheruka kurengana ziga nkino zari kuzibera mu gihugu cya Tanzania mwarahawe amadolari 70,000 ayo makuru yoba ariyo gakoca
cyaje sinzi na makuru yuko navuze ati hari ibintu kenshi biba bijyanye na n'abarongo ya maekipe ni baba bazi ibiyofo cyane by'ama competition ariko no ndumva yuko menga na kintu kirimo ariko amatwa nsumira nuko numva kutugeze muri ya round indi ya bar ajya ama finale azoshwa kumenga zobera mu Rwanda ekipe 12 ndumva kumenga ashobora kuba ahoboneka ikintu kimeze neza ndavuga ko musanga ariko vyubu na muco ndabifise ko cyane na nyishu no bitoreramo iriho no byishura ndibaza ngira abarongoye ekipe ndibaza ko ari abasema dokima baba bashikira barazi byinshi kundusha ariko muri uno mwanya icyo nzi nuko numva kumenga na amafaranga biwo bigeze baragira urumva turose amahirwe ahubwo yo gutsinda muri elite kurikira ndibaza ko bishobora kubahoboreka amafaranga menshi
akajambo ka nyuma ku bakunzi ba urunani akajambo ku barundi bari kubagukurikirana muri kano kanya
ya icya mbere no vuga ko bakunzi b'urunani ya je ku ruhande rwanjye ndabashimira nko mu kazi umuntu akora ajya bari umukinyagira 13 kuri liste y'umwatrainer rero ndabashimira cyane ingene bitanga arabarakoma induru arabaza nibindi byabo babitaye bakabireka ati tuje gushikira umuguru nani numva ko ndabatera intege bakomeze biraturyohera natwe arabamenyereza arabakinyi iyo kuramubona umuntu ariko aragukomera induru ariko araguha morale ni ikintu kiryoshe kandi turabirokonesa ibyo bakora ni byiza byinshi no kuri icyo kintu ndakibashimiye ko cyane hama muri rusange abakunzi ba basket nshaka nabo ni nayo no kubashimira kubera urabona ko ata abakunzi ba basket nshobora gutera imbere ari twabakinyi ari ikintu nshobora gutamba twirorera utagira umuntu ari ngaho akwankuraja agira iki umva birakumotiva iyo hari abantu rero abakunzi ba basket muri rusange bakomeze bashigikira ama ekipe yabo bafata mu mugongo abakinyi babo ya ndibaza yuko bizoba byiza kuruta cyane
tugushimire gakoca
yego nani ndabashimiye cyane
twizere yuko ubundi munsi tuzogukenera uzobanguka mu kutwita
ya nukuri cyane nukuri nimugira ikibazo icyo cyane gihe ejo mungenere hose ndibaza ko nzobitaba
abakunzi ba Indundi TV bakunda cyane cyane bakunda umupira w'amaboko basketball bifuza yuko akumbure uzobazanire n'abajya bakinnyi b'abanyamahanga bazugira icyo bashikiriza kuri mikro za Indundi TV
ya je numva yuko abakinnyi nta kibazo na kimwe kandi nabo nyine bijyanye n'ibyo n'akazi barimwo ni ugufashanya ni uguhana amakuru umuntu akamenya aho ama ekipe ageze aho igihugu kigeze numva ko muri rusange nta ngorane ndibaza yuko aho muzobakenerera ndibaza yuko tuje ku ruhande rwanjye nzoba umwanya yuko baza bakamegera nzobarikura nawe tuzoba dusangira
tugushimire
urakoze cyane
ego ngira mwumvise bitarike kahise kumumenyereza umugwi wa Urunani Patrick ngira mwumvise bitarike aho yashobe kuvuga ingene bitwaye mu nkino za Road to Bar zari ko zibera mu gihugu cya Tanzania ingene yakoze ama recruitment n'ihangiro by'umugwi wa Urunani reka rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndese nkabonyera n'akaga ko bifuriza umunsi mwiza ariko icyo no bibutsa nuko kino kibanza cha arena amabugurura imisi yose kuva ku mbere gushika ku munsi w'Imana imisi yose isaha 10 zo kumurango bwira umunsi mwiza ciao ciao.